Nyasaye maler. In midake pak mar jogi.
Oh my God.
Ang'eyo ni ero na.
He's back. It's DJ Wi-Fi Vivo, the bad is selector.
Nyasaye malongo, ang'eyo ni ero na. Nyasaye. Nyasaye malongo, ang'eyo ni ero na. Ababawa, ang'eyo ni ero na.
Serikaliwa chakna wenda Yomo aru nugeno mane
Ene mori tosibane Esa lungu nika
Lenya, lenya kaya Inji lenya kaya Inji lo chunore Inji lenya kaya lepinye
Inji lenya kaya
Inji lenya kaya DJ Wi-Fi Vivo, the bad is your letter.